In Manatorata.
Fear and touch.
They know what they're talking about.
We know them. We trust them.
He tira whai pukenga.
Kenga wahi katoa, kenga wā katoa.
Hei te epirangi.
They question, they challenge.
It's unique.
Ko tōku reo.
It's Māori.
Ko te pai me te kino.
Finding the facts and holding people to account.
Moku.
Mohu. Mō tātou katoa.
Toru te koutou.
He taonga.
He taonga.
He taonga.
E whakanui i te toru te koutou.